Emmenge kuku berinda emuka Yesu wanyijije ndagukunda Sinzongera kuko mukundi Ahubwo nzigumira mu nzu yawe
You won't